machiegni e Otit Mach TV.
Aroki kairi kendo nyakwa Ramogi, kageno ni kama intiere, inti maber, kata kama intiere. Ngima ni ber, kendo morwa en ni in kodwa kairi kinde duto, kata in kodwa kairi kinde duto mwaketo video mora mora manyien. Kendo support ni ok wakao for granted kaluwore ni kao kenin, to channel nieri ok nyal sudo, kata channel nieri onge gi tiende mora mora. E kinde nieri, mwadhi mbele gi ngiyo wach siasa manyien, kata mwadhi mbele gi ngiyo wach siasa mopogore opogore mawuok. Kinde magiwuoke kata sasa magiwuok manyien, wadhi mbele gi ngiyo kata wadhi mbele gi yudo ni e kinde ma wantire nieri, siasa ma Kenya kairi en confused, kata ji confused gi siasa ma Kenya kairi, kaluwore ni jotelo mantire e siasa nyaka sani pok omiyo ji ratiro margi, kata laini magiluwo kaluwore gi siasa madhi mbele. Mano ero, ahinya ahinya kawuoye, kata ng'enyne ung'eyo ni kawuoye to piny kaluwo kairi ema kinde duto akete pacha, kaluwore ni ndara ma nyaka sani eri gimako ratiro, ok ong'eyore kaluwore ni chung' mane jopiny nigodo ne en ni William Ruto onge ng'ama dwaro, kata William Ruto ji nochung' te ni Ruto must go. Kendo sani eri kaluwore gi riwruok gi Raila Amolo Odinga, chung' malong'o sani eri pok ong'eyore ka ratiro kata ka yo ma jopiny kaluwo dhi luwo kochopo higa 2027 pok ong'eyore nyaka sani eri. Mano biro e kinde ma nyaka sani moko kuom josiasa mawuok piny kaluo osebedo ka wacho ni higa 2027 gidhi duoko William Ruto e kom, kata gidhi konyo William Ruto yudo kom mar ker, kendo kaluwore gi kombe manomigi, kata kaluwore gi support ma William Ruto odiochienge mokalo gi eki nomiyogi kuom miyogi lemo moko e sirikal kanyo ero. Maeri biro gi pogruok, kata maeri bedo gi pogruok kaluwore gi wuoyo mar Raila Amolo Odinga odiochieng' mokalo manyoro nieri. Ka Raila wuon noyango ni e kinde nieri odwaro ni mondo yudhe oriwre gi party mar ODM, kata yudhe orejista e party mar ODM mondo kachopo higa 2027 to gidhi bedo gi candidate, kata gidhi bedo gi ng'at madhi chung' e kom mar ker noero. Koro mana nyaka sani miyo confusion bedo, ka kinde nieri ma odiochieng' ma kawuono wadwa wuoye, kata ma luwore gi title mar video nieri, en ni Babu Owino nyaka sani e ja party mar ODM kende mochung' kar tiende, kata mantiere gi laini achiel ma nyaka sani pok oloko pache e kinde ma kata sani bedo ni moko kuom jo ODM support party mar UDA, kata konyo William Ruto bede kom mar ker noero e yo mayot. Babu Owino nyaka sani eri, wang'eyo ni osebedo ka golo duonde, kata wang'eyo ni osebedo ka pok ogolo chung'ne, kata pok oyango ni oriwre gi jok ma sani osebedo ka support William Ruto, to ng'enyne en ng'at makwedo kata en ng'at mamedo dhiro ni William Ruto onge gima timo, kata William Ruto nyaka wuog e komno ero. Kamaeri en wer mowero kamoro amora modhiye. Kapok adonjo wach mar Babu Owino mano yango odiochieng' manyoro, kane Babu Owino yango maber ni ng'at ang'ata manyalo wuok ni support William Ruto, to mano ero en ng'at ma suspend obwongone, kata en ng'at ma obwongone nyako suspend. Kamaeri en ranyisi kata en gima Babu Owino temo wacho indirectly ni Raila gi Lange kinde mane gi-decide ni gi-support William Ruto naero, chalo ni ne gi-suspend pachgi matis, kaluwore ni maeri en gima en pok ochung' godo, kata gima en pod en policy ma onge pache, kendo oonge gi geno ni chieng' moro noriwre gi William Ruto, kata chieng' moro no-support William Ruto. Adwa ni mondo ayangni, kata adwa ni mondo amiyi speech matis mar Babu Owino odiochienge mokalo, kata odiochienge ariyo mokalo gi eki, kaka uwoyo, kasto wadoge wach ni mano uwo kefuambu gike odiochieng' manyoro nieri.
Mtu alikuwa anaamka asubuhi, anapiga magoti, anaomba Mwenyezi Mungu apewe uongozi, anachukua mabishops na mapastors awamuombee, wakampatia baraka. Lakini Mungu pia anaweza kupatia wananchi kiongozi to punish the citizens so that they don't make the same mistake twice. Hata kwa Biblia kulikuwa na king anaitwa King Oji. King Oji alikuwa mtukutu. King Oji alipewa wananchi kwa sababu wananchi wale demand, wanataka kings. So one of the kings mwenye alipewa ni King Oji, ambaye alidhulumu watu, ambaye alinyanyasa watu. Na raundi hii King Oji wetu ni nani? Ni nani? Wewe hausemi, wewe unamsupport. Na hiyo ni sawa sasa. Kwa hivyo mimi kama Babu Owino.
Kuroki winjo wach mar Babu Owino nero en chungne kata en wachne en ni William Ruto okoyiego kata William Ruto nyaka sani ripod chungne en ni oko support. Kama iri en wayango ni odhi against geno mar Raila Amolo Odinga manyaka sani iri osechungne ni William Ruto kaluwore ni William Ruto konye campaign kata William Ruto dhiro ne campaign mag yudo kom mar African Union Commission Chair. Babu Owino sani ene jasiasa manyaka sani yango ni e party mar ODM. Nyalo bedo gi mbi mapek kata nyalo bedo gi geno mapek. Makmana ni gima ok wang'eyo ni kopo ni odhi mabor gi Raila Amolo Odinga, siasa ne dhi bedo nade mbele kaeri kaluwore ni wang'eyo ni kata bedo ni upogore gi Raila Amolo Odinga e paro mar riwruok gi William Ruto nieri. Jopiny to pod ohere kata jopiny to pod wuoyo kuome kinde duto te kaluwore gi weche madhi mbele e siasa kaeri kata kaluwore gi era ma ji omiye e Kenya kaeri kata mbi ma en godo kaluwore gi weche mag siasa. Chungne kata bedo ne ni ochung gi pache mar yango ne William Ruto ok e ng'at makare mar rito Kenya kaeri. Osemi nyaka sani waneno ka kinde mang'eny ok en gi riwruok gi josiasa mag ODM. Kata kuonde ma ODM dhie mang'eny kinde nieri waneno ka ok obedi ka wang'e maber ni gimomiyo maeri timore. En ni wuoyone kata parone mogolo kinde duto koyango ni ok en achiel gi riwruok gi William Ruto nieri. En gima jopati mar ODM mang'eny osebedo ka kwedo kata jopati mag ODM mang'eny ok oyie godo e kinde noero. Riwruok mar Azimio la Umoja ma wang'e maber ni Raila ne nitiere nyaka sani. Confusion bende pod duong'e kata confusion bedo bedo maduong' ka sani ok wang'eyo ni ng'awa gi ng'awa pod ni Azimio la Umoja kata jomage mochung' e opposition nyaka sani. Ka wang'eyo maber ni Raila mane entiere jatelo mar opposition nyaka sani nitiere sirikal kata ochung' gi sirikal. Kalonzo Musyoka ma nyaka sani temo dhiro opposition mapek kata temo dhiro riwruok mar opposition noero mapek e Azimio noero. Kinde ma nyaka sani eri wang'eyo ni Rigathi Gachagua manogole kom mar deputy president ka wuok gi impeachment be sani koro oseketo ranyisi mar riwruok gi Kalonzo Musyoka, Jeremiah Kioni gi moko kuom jo Azimio goeko e neno ni 2027 William Ruto wuok e kom kata gigolo William Ruto e kom mar ker e kochopo kinde noero. Koro magi eki nyaka sani ere miyo nyaka sani opposition ok ong'eyore ni ng'agini mantiere malong'o kata ng'agini maonge opposition. Ka odiochieng' mokalo nieri Martha Karua nosewuok moyango ni en osedivorce gi riwruok mar Azimio la Umoja nieri kata en riwruok mar Azimio la Umoja osewere godo kendo sani otimo process mar golo party ne e riwruok mar Azimio la Umoja noero kaluwore ni chungi kata ratiro mane gichung'ne nyaka sani osekethre kata betrayal osebedo kaluwore ni Raila Amolo Odinga mane gin godo osereure gi William Ruto kendo sani eri nitiere sirikal. Raila kane wuoyo odiochieng' manyoro gi eki kata kane wuoyo odiochieng' manyoro viga noyango maber ni Rigathi Gachagua noketo ne otegu kata nochike e State House kaluwore gi koro mano ng'iso ni nyaka sani Martha Karua osewuok kata Karua osewuok e riwruok mar Azimio la Umoja noero. Koro mano wawuoyo odiochieng' ma kawuono en Babu Owino manyaka sani wayango ni chung'ne pod en ni oko support Raila Amolo Odinga e riwruok gi party mar UDA kata riwruok gi William Ruto. Raila owuon noseyango ni kachopo 2027 party mar ODM dhi bedo gi jachungi kata party mar ODM dhi chungo ng'ate kom mar ker noero. Kama iri en pogruok gi moko kuom jo party mag ODM mosebedo kawacho ni kaluwore gi yo ma William Ruto miyo gi godo kombe gidhi konye yudo kom kendo e 2027 noero. Koro marwa en pod wachiko itwa winjo ka weche dhi mbele kendo imbe wagombo winjo pachi e comment section weche manyien gi eki kata wagombo winjo pachi e comment section kaluwore gi weche gi eki. Twaromo kodi e video mabiro kendo wago erokamano kuomi mar bedo kairi.